So if you wanna be a mega star, just stay one night in Austria. The night is here, the day so far. Please just show me the person you are. So if you wanna be a mega star, just stay one night in Austria. The night is here, the day so far. Please just show me the person you are. Friday night and you're still at work. A lot of stress and your boss is just a jerk. You need a holiday, you don't know where. You need to party in the perfect summer air. Hot chicks and a fresh cold beer. And on fire like and a pleasant atmosphere. Yeah, you know what I'm talking about. Let's scream and shout. So if you wanna be a mega star, just stay one night in Austria. The night is here, the day so far. Please just show me the person you are. So if you wanna be a mega star, just stay one night in Austria. The night is here, the day so far. Please just show me the person you are.
Da 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 da